Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bitari bice byo ku isi n'abirwanisho ruhonyanganda bifise ariko rero ntacyo buza yuko muri ivyo bihugu hashobora kuba ubutare guhingurwamwo ivyo birwanisho Burundi rero mbere n'isi yose itegerezwa kurwanya ivyo birwanisho ruhonyanganda nkuko rero bishikirizwa na Terence Mbonabuca reka tumwumvirize
cyo mwamenya cyo kuri ivyo birwanisho ruhonyanganda Burundi ntacyo bufise mugabo urafise mu gataka kabwo mushobora kuba ufisemo ibikoresho byo babikora ivyo birwanisho none amakiyenga iyo barayahe ayo makenga nuko burya ikibangamiye umwe n'ubundi kiba kimubangamiye naco gituma u Burundi mu bwirizwa shingiro baravuga yuko n'ingingo mega ya 17 yuko amasezerano u Burundi bwashize ku umukono ayo masezerano ari yarico kimwe n'ingingo ziri mu bwirizwa shingiro ubundi urashira umukono kuri ayo masezerano mugabo bwaragiye burakurikirana ukugene ayo masezerano yo kugwanya ico kigwanisho armée nucléaire yuko kuharamaza ku bindi bihugu birengamye n'ibindi byamaze gushyira ko umukono nabwo rero nk'uko bwama bwifatanya n'ayandi makungu mu bikorwa byose bijanye no kuremesha amahoro n'umutekano nibaza yuko u Burundi uzogira nk'uko bwambwagize nk'uko bwagize kuja kwifatanya n'ibindi bihugu mwabonye yuko nge n'icubahira umukuru w'igihugu yagiye kwifatanya n'abandi kandi muri ivyo bazokwiga n'ivyo vyerekeye ivyo bigwanisho bizoba bibiri umva rero nta makenga hanyuma kamaro rero nako nuko u Burundi bwifatanyije n'abandi babwerekanye ko atari sindabibazwa utabaye rero sindabibazwa kuko muri nk'uno munsi barashaka gutera icyo kigwanisho nko muri Congo murazi yuko Congo amakungu yose cyane cyane mbere bijya bihugu byose bizi icyo kigwanisho usanga byose bifishe injisho kujya gutunze bikora Higi rero mwe kongo ho ingorane bagatera ico kigwanisho urumva habageze kiba numubanyi ico sha kumuhitana nico gituma rero nta nawe twaza twaza kuti u Burundi wa cyangwa Rwanda cyangwa RDC ko vyo bavyiza na vyenye gifatanye nandi makungu kugira vyiyamirize ivyo bintu kandi ntibazo barugambire u Burundi bwiyamiriza amabihayo
muti none ibihugu bitunze mwe nivyo Igwanisho bizoshoboka gute ngo bishire urukumo ku masezerano arwanya ivyo bigwanisho muti mbega kuri ivyo bihugu nikuba ari ugusa nko kwiyahura n'ubu Terence Mbonabuca
oya ntacho bazoba biyambuye kuko nabonye nirumva yuko barazi yuko nabo babitunze barazi ko ari bibi murabana mwe n'ivyo bintu byo kwihagararako igihe cyose kirafise uburyo cihagararako ukugira cerekana yuko gikomeye ngira mwamwumvise aho tusanga nk'ibihugu byazanye ingabo zigaca zishyira ku rubibe rw'ikindi gihugu ivyo vyitwa kwihagarara kuti bita masha kandi uhana karonga toyi ngahi wacu kwihagarara ko muramaze kubona iminsi mikuru ya Noheli bunanigiriye ntibamwumva yuko umushikirangaje umutekano n'ubuvuzi abasi bavuga bati ntihazogire n'umwe azokonona sinzi ko murabona nko kukagoroba bucari ku Noheli y'igisirikare canke y'abapolisi ikava hariya kumusaga igashika mu Kamenge igashika za Mutakura hamwe abantu bari ngubana bagira bati bashe uza kunona na gatoya aramubona canke hagibona abasoda bagenda biruka ku bwinshi kwihagarara ko birevaga yo ku buryo bwinshi hariho rero gutunga muri izo bigwanisho bya bihugu cyenda twarabwira donc États-Unis, Russie, France, Chine, Royaume-Uni, Pakistan, Inde, Israël, na Corée. Hariho n'ibindi bigerageza kubikora bagacubwira ati ntimukore nimubigire uko byo havyo bidukwegera. Kwa kwihagarara ko rero mugabo rero ivyo rero natwe urumva biratubaba. Nubyo nubundi uko mwamwabonye yuko iyo habaye nk'agakacira vya bihugu bya rutura bica bigira biti natwe ingeje gufasha hariya. Nuko natwe ubu kugira twerekane ko natwe duhagaze neza usanga dukungitse ingabo zacu nk'ahi Congo zaragiyeyo muri Somali muri Centrafrique n'ibindi n'ibindi ukwihagarara ko rero beno kwicungera biva ku kugena igihugu kivyumva ubwego makisha kibikoresha
uti none kubera iki hatunganijwe iki kiganiro kubijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda
gitunganije kugira ngo duse nuko turiko turagerageza kuvyurira abantu kuko nazi ko ibinyamakuru vyanyu muraza kubivuga muraza kuvyandika dushigikire niyo traité bazohava basinya muri iyi minsi
ibi rero bikaba bishikirijwe mu gihe kuri uyu wa 2022 nyakanga inama nkuru y'ibihugu bigize ishyirahamwe moza makungu oni izokorana naho mu byo baziga akazoba harimo kurabira hamwe kurwanya ibigwanisho ruhonya nganda